Hello baby. Yeah, niko zuri hapa. Ulisema ni sabuni gani vile? The pink stuff. Okay, nimeiona baby.